Umuthi wamaphoyisa uphiko lwakwa-South African Police Service ubambeke umcimbi wombukiso wendondo ePitoli namuhla ekuseni lapho uklomelise khona amalungu awo ngeqhaza lawo alibambe emphakathini. Kulo mcimbi-ke kubonakala abomthetho beklonyeliswa ngezindondo neyitifiketi lapho kumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke ufane Masemola kanye neyikhulu eyiphezulu zakwa-SAPS bethole khona iyindondo nezimendlela ezaziwa ngama-Loyal Service Medals ngenkathi-ke kuqhubeka lo mcimbi.
Umbutho wamaphoyisa kuleli South African Police Service isingathe umcimbi wokuklonyeliswa kwamalunga ayo aseqede iminyaka engamashumi amathathu ngokuzinikela kwawo kanye nokuthembeka kulo mbutho. Ongungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uBheki Cele uveze ukuthi le miklomelo etholwa ngamaphoyisa eyabantu bakuleli ababhekana nobugebengu mihla namalanga.
When you are a member of any security agency, you serve the government of the day. That point is emphasized. They might have been serving the sixth administration, seventh administration is coming, they'll have to continue. But more than that, your real service is with the people of South Africa. And we know what is an outcome of that service, is that the people must be safe and feel safe, but also put an extra effort to deal with those that are vulnerable.
Ongukhomishana wamaphoyisa nongomunye wabathole umklomelo njengoba seqede iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili kulo mbutho ubeke kanjena ngalolu suku.
It has been a long journey, and well, the 30 years is actually a couple of years ago. I'm just 2 years to get to 40 now. It has been a long journey, a tough journey, I must say, but at the end of the day, we must serve the people of this country as directed by the Constitution, and we is exactly what we are doing, and we will continue doing that. But of course, we ask our communities to work with us because we cannot walk this journey alone.
Kusenjalo ngqongqoshe wamaphoyisa uphinde waveza ukuthi sebekulungele ukuqapha isimo kusasa njengoba kugcotshwa umengameli wakuleli. Ezindabeni zeSoweto TV, nginginokulunga Mthembu ngiseTshwane.